Kazi muri baho baho ibiganiro mutegura igwa na Olivier
na Natalie
nitere yuko aya ma video tumaze iminsi turi ko turagira aho dutanga ama explication ku matemperama ari karabafasha kandi kuba bafise ikibazo kimwe cyangwa ikindi turi ready kubishura uyu munsi twagomba kuvuga ubutumwa bwiza ku bakoreriki hariyo ijambo nagomba gusoma tubona mu butumwa bwiza mu cete cha kabiri cha bikorino ikigabane cha 12 uhereye ku murongo w'8 ariko ushobora guhera haruguru mpereye ku murongo w'8 ijambo ry'Imana yavuga ngo kandi kuri ivyo natakambiye umwami wacu gatatu ngo kimvemo arambarira ati ubuntu bwanje buraguhagije kuko ubushobozi bwanje buhingurirwa mu ntege nke nuko cane cane nzonezererwa kwira ati ntege nke zanje ngo ubushobozi bwa Kristo bunzeko.
Amen.
Twarabonye yuko abakolerike n'abantu bafise ingabire mu buryo naturelle n'abantu bashika ku bintu bikomeye n'abantu bari mu tora inyishu z'ibibazo ariko n'abantu intege nke kumva yuko badashoboye n'ibintu vya mbere bibica
bibica bibababaza kuko nkuko twabivuze n'abantu bari muri action mu bikogwa kudakura n'urupfu kuri bo
yego
n'ukuri
kudakora
kutagishika ku ntumbero kutagira activite n'ibintu bibababaza bisa nk'ibibica twaranavuze guheruka yuko n'abantu bashobora no gukirana n'ingorane basigura batore n'ishyaka rero uko imisi igenda n'ukutahura yuko inkuru nziza ihagaze kuco Kristo yakoze apana ico umwana w'umuntu akora rero kuri bo intambara ya mbere azoba kureka gushira amaso ku ngabire zabo ku bushobozi Imana yabahaye naturellement ariko bakabanza guhagarara kuca Imana yashize mu muri bo
amen
amen ku buryo n'intege nke zabo biga kuzishimira bumva Paulo ni umuntu w'umukorerike yavuze ati sike nishimira intege nke zanje ariko ku mukorerike c'est la pire des gifles nibi natumva datahura kuko niyo atatahuye ikintu yofuma guhunga kugira ntakwereke yuko atavyumvise
ni naco gituma bigoye yuko umukorerike atahura ubuntu bw'Imana kuko kuri we byose yagiye abimerita mu buzima ibyo yashize ko ibyo yaronse byavuye mu ntege mu muhomeze ziwe byavuye mu bwenge bwiwe
haicyo yo byava ku Mana yuko yashakoze
nini ku buryo no kuza ku Mana ngo yumve ko imweme yatachi musabye
yumva
imukuri yumva
ko kica korera Imana kugira ki justify cyari kwa rabantu
exact yumva ko iyo Mana ari yabafebwe wewe nari muri iyo category ariko Paulo turabona yuko yaciye ahanze kuko mwibuka hari yitanura Imana iducishamo twese aho Imana igushira hasi ikakwereka ngo nije ukeneye inkomezi zanje niwe inkomezi zawe ni jewe ubwenge bwawe ni jewe ugushobora kwawe ni jewe ico nica kwintu abakolerike bakeneye gutahura hama ikindi naco bamaze gutahura yuko bakeneye Yesu ikindi bakeneye gutahura kuko abakolerike bari autosuffisant bumva yuko bikwiye ni naco gituma koma ari abalidorne bumva uko ari bo boyobora abandi bibiri irongera ikavuga ngo umuntu wese akonsidere umundi nkuri hejuru
irini nayo ikavuga soyez soumis les uns aux autres
iyo icyo kirabica kirabica gukonsidera ubundi ko ari icyo yoba murusha kandi wewe muri we natuye
abona yuko kandi anabona ko namurusha kuko kamema amurusha biraboneka akijambo ry'Imana ikakubwira ati yamara naho ubona ko kumurusha iki mubone yuko afise icatanga cyane cyane dufate nk'ikiba nk'igi ubana nk'umu phlegmatique ko benshi twarabonye ko bana ba phlegmatique n'abantu batuje bari très en retrait badashira hawe ariko afise ubushobozi bwo kudasanzwe bwo kuzana amahoro ico kintu umukoreye kina cafise bisigura ko ni byiza ko abona ko abandi bafise icadafise
mbega ni kubera iki ushobora kubona abandi yuko bafise icyo bakiruta icyo ufise nuko Yesu ababamo rero ko ijambo ry'Imana ritubwira yuko turi umubiri wa Kristo nimba warakiriye Yesu ukamutumira mu buzima bwawe akakubera umwami n'umukiza bibiri itubwira ngo twacitse umubiri wiwe ngo umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we ngo nta n'umwe ashobora kubwira urugingo ngo we sindagukeneye twese turakenewe kandi twese Yesu yahisemo kuducishamo ubwiza bwiwe
icyo noshimira Imana nuko Imana icisha abantu twese birivanye n'amatemperama yacu mu mafurnezi mu itanure kugira dushobore guhinduka rero kenshi iyo umukore hiki yabonye ivyamuboboye ivyamugoye kuko benshi baratuga ati je narahuye n'ingorane zidasanzwe kenshi tubona ngo ni satani yaduteye kandi ari bujya ari rendezvous y'Imana yo kukibutsa yuko uri faible ufite intege nke ukeneye Imana gusa rero wige gutangura gushimira Imana n'ingorane n'amakosa n'amaherero warakoze uvuga uti Imana wari waranganirije sinakumenya ariko ubu ndaguhaya akanya ko gusubira kuba Imana mu buzima bwanje naravuze ubuheruka yuko n'ukuri pore n'umuntu umukore heke biraboneka ikintu yakoze kidasanzwe igikoze ari muri prison afunzwe adashobora gusohoka atashobora gushika atakivuga ubutumwa nka kera ariko ivyo yanditse n'ubutu aca bigendera
amen twarabonye ikindi naco yuko nabantu bafise une volonté de faire aho bashize ico bahisemo baragishikako ariko nagomba kubabwira Paul arandika ariko aravuga mu Baroma aravuga mu kigabane cy'indwi muco ngomba gukora sanga chanani icho nago cho nagomba
sesa
sanga nakigiyemo iyo novuga niyo probleme usanga bakorerike bavuga bati kubiriki ntashitse kuri iki kubiriki ntashitse kuri iki donc echeque mikino kimimiria kimushira hasi mugabo Paul acavuga mu kigabane cy'8 cy'Abaroma aravuga ngo Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo nago bakugubwira Paul niwe yongera akavuga ngo vyose mbishobozwa n'uwo mwemeze nico gituma nagomba kubwira umukoreri ariko aratumva urakeneye Imana kurusha kuvyibaza urakeneye Yesu mu buzima bwawe kugira ngo abari wagushoboza nico gituma Yesu abwira umukoreri nk'ukabwira bose ariko uyu munsi ko turi ko tuvuga ku mukoreri avuga ngo umve vyo kubera vyiza ko ngenda kuko ni nagenda ntuzoronka umwiza ngo ariko ni nagenda zobarungikira umwiza Saint Esprit aragomba kuza kugira ngo abari wagushoboza abari we atuma umera nk'uko Imana igomba
n'ukuri murakoze cyane je ndashimira Imana kubakore hiki kuko ibataba bahabari hari ibintu byinshi isi ibitarashitse rero ukabuza umukore hiki umushimira Imana hari umu mama yigeze kutubwira ati yamara sinshobora gukunda ikote yanjye ubukore hiki kuko
yaraneranije
na bene data ariko petetre nuko Imana yashatse kuguganiriza ntiwabimenya nawe ukabuza umukore hiki asa nk'uwo yaragukomerekeje umushimira Imana kandi wongera umuharire kuko icyo Imana yashize muri iyo ngabire ntiyari yarayimenye rero namusenge ahure n'Imana byukuri
amen Imana ibaheza gire nimba bafise ikibazo cyangwa intererano cyangwa intahe murashobora kubitubwira muraza kubona nimero ngaha mushobora kutwandikira kuri WhatsApp. Yes, I'm a hands again.